Jerusalema, ikayala mi ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema, ikayala mi ilondoloze uhambe nami zungangishilana Daoyami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Daoyami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze.
Ikayala mi, ilondoloze.